Nā kua riro I te tāhuhu rangapū o mua o te mihana o Tāmaki Makaurau a Chris Farrelly I te tohu tā, moana mahi I te auhauara me te hapori. Kua roa ata Chris e whakapau werawerānga mō te hunga tuakoka. Anō te rā nei tukuna e ia ngā mihi ki ngā kaumātua me te hunga o te tai tokerau, nāna ia I ārahi I te hapori.
Kua roa a Chris Farrelly e hapai ana I ngā hapori. I naia nei, ko ia kē te tangata e hapai chi ana ki te tohu tike tike rawa.
Okay, I'll tell you genuinely. If I'd got some form of recognition, it probably wouldn't have been a surprise. You know, general, the knighthood, I honestly just can't tell you. It stunned me.
Nā ngā kaumātua o te raki, a tā Chris I poipoi e whakaako o tira I tūwhera I te tatau ki te ao Māori.
I was taken under the wings of some of our area's greatest kaumātankuia, Uncle Cobb Mākne, Uncle Pona Martin, Irama Hinari, Annie Fox and the Fire of Ringa Atawhai. They didn't slap this little Pākehā boy up, but they kind of said, okay, boy, come and we'll teach you.
E mihi ana hoki ia ki ngā iwi o te tai tokerau, ko rātou kē ngā tohunga o te manaakitanga.
And I began to understand what colonisation is about, not through reading a book, when I'd read a lot of books, but it was just in hearing the stories. And what always amazed me is I'm a Pākehā, and to receive such aroha and care from iwi Māori in te tai tokerau, time and time again. That also humbled me.
He kaitaunaki ia mo te tai tokerau, koe e tētehi I awhi ki a whakatū I te kaupapa o te whāngai miraka ki ngā tamariki o ngā kura o te raki. Ka mutu ko ana mahi nui I ngā tau tata nei, ko te awhi me te tautoko I te pani me te rawakore o Tāmaki Makaurau kei taumata kē.
I know it sounds a cliche. This is not about me, it's about others. This is about all of us, not just about me, and it's about the people. I think of those women and men on the streets of Auckland today who've been kicked around all their life.
Kua ritaia a tā Chris I ana mahi ki te mihana o Tāmaki Makaurau. Engari, ka ora tonu ko tana o Hāki. I nga tūwhira ai te whare hou, ngā rato ngā hauora, toko I te ora, pe te whare manaaki, tāngata waranga. Tāne karamaina, te karere.